Salibonani babukeli. Ni vela e commuter friendly. Lapha ngizolichazela ngama tickets awe commuter friendly. Lawo asetshenziswa ukubhadala ma ugade imichova. Ama tickets lawa commuter friendly asebenza kanje. Uyathenga ama tickets lawa for 1 week or for 1 month. Kuyabe kusiba lokuthi wena uhamba kanganani. Ngelanga ungakhona ukusebenzisa ama tickets amabili. Itticket elilodwa liyabe lile value eye fee yakho. Asithini wena usuka eRobinhood ungena eTown. Intengo yoku gada umchova ingabe i 50 cents US. So itticket lakho uzathola ukuthi lalo liyabe liyi 50 US cents. So ngelanga ungakhona ukusebenzisa ama ticket amabili. One elokuhamba eTown, ngelinye elokubuyela endlini from eTown. But ama packets ama tickets ethu uzathola ukuthi atholakala maybe kulama packets away 1 week iviki lonke kumbe away 1 month. So ipacket ele 1 month liyabe lile 62 tickets for 31 days. Ama tickets lawa sawalungisa ngoba sabona ukuthi abahambi bahlangana lodubo olwe change kumbe olwe kulungiselela izimali zabo abazazisebenzisa for the whole month. So ama tickets lawa ayanceda ngoba ngomthetho umuntu omele abe nemali enelayo ma egibela kumbe egada itaxi ngumhambi. Awusuwo umsebenzi womchayeli owemota ukuthi alilungisele imali ezinjenge-change. Wena umele ube ulungisile imali yakho. So ama-ticket lawa anceda abahambi. Sake sathola udubo olokuthi abanikazi bezimota babengawamukeli amathikithi lawo awe commuter friendly. Sahlala phansi sakhangela lesi sudaba lolu sathola i-idea. Uzathola ukuthi emarenki amakhulu kumbe uzawuthi egodini kumbe ku-second avenue depending ukuthi i-taxi yakho iyabe irenka ngawo, uzathola ukuthi kuyabe kulo mmeli owe commuter friendly khona phaa. Kumele lo ukuthi wena ungathola ukuthi umchayeli udriver wemota ofuna ukuyigibela akawamukeli amatikiti lawo, uyahamba kuye letikiti lakho ufike umnike, yena uza kulungisela imali etshintshekileyo. Loku kuyakunceda wena umhambi. Lakanye ma uvela indawo enjenge out of town, like let's say maybe uvela eNkulumane ungena eTown, umchayeli wemota engavuma ukuthi akuthwali ngoba somtshengisele ithikithi. Uyathi ufika erenki enkulu, uyafika utshintsha ithikithi lakho uthole imali leyana eyitshintshi ube umnika umchayeli wemota. Be yikho ukusebenza okwenza amathikithi lawa awe commuter friendly. Siyabonga ngesikhathi senu elisinikileyo ukuthi lilalele lizwe ukuthi ama-tickets lawa a-commuter friendly asebenza kanjani.